Asha mina kaba oba nansi ntombi mbeka amagama amathathu phela nginsizwa isoka lamanyana dudlu 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 ntombi cha 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 ngithuke wena ngithuke uthando masiphusha inqoloba nenhliziyo yami igcwele uthando mawumamatheka ngimetha njengo ice ubuhle bakho buyachaza mangibona wena ngibona umshado Nanganeka babuntu ngicela ungelela konkosazana emhlobo ngenkulu inhlonipho nokhulu sethoba ngicela imzuzu emthatha angeke ngichithe isikhathi ngicela ukuzazisa igama lami unkosi ngiphile isibongo ngwakangcono ngufuza umapholobo umashiya amahle ngathi azoshumayela abaningi bangibiza ngo Mr. Double D2 ngihlala ezijibeni okhalweni nasemaweni embambatheni yaza ngaze ngiqalephi ngigcinephi ngishonephi kodwa intanzo kuyala yona ngihlushwa lesifo abasibiza ngama-feelings ama-symptoms inhliziyo yami kumuthando you my only call wangiqomala ngizotshela umalume aqala ingxoxo zamalobolo ngizokhipha inkomo eziyishumi neyintathu ngaphezulu ngiyakuthanda sis Vota malanga izitha ziyanqapha lapha esamba khona abangane bayashintsha masihamba nawo abafana bangakithi bangihlela umama bebe mshelo vela baphi inamba yami makahamba ngathi ukanda amaqamba ushaya ngethangela imhlophe eqoma makanyakaza hawushindindi uvusa abalele wena uyangidaza musungibiza ngamagama othando athi babake nami ngithi mamake athi honey love nami ngithi sweetie baby I stop it, man, uyangiflashisa yazi uyahlonipha unomoya phansi ujuluka ikhalo nolaka unesikhwele wena ukwazi ukwasha nokuphela isitru isiphambane yabona lana ngithola umagodi hey hey oh, oh.